everyone yɛn kwa amanwɛnsɛ mmɔ kakra na ɔkwa asante mantɛm mu a NDC amanyɔkuo ne fan yɛ wɔ hɔ mu mpɛdefoɔ bi ne de nsɛm atu gyaatwɛfoɔ yɛ wɔ hɔ Dr. Frank Amoakɔhene ne wɔkyerɛ sɛ wɔn bɛte asi mmɔnten so na mampanyini dada ne nsɛm bɛyɛ 24-hour policy ne wɔde baeɛ a ɔmanfoɔ bi bu wɔn nsɛm na afoforɔ bi nso twa wɔn ho adapa no wɔn makyerɛkyerɛ asante mantɛm mufoɔ nyinaa mu ama ɔmahunu sɛ saa nhyehyɛeɛ ne ba a ɛbɛboa Ghana no sɛ wɔbɛgyina no so ɛde agye nkonnwa pii ɛfrɛ mpipi amanyɔkuo no nsɛm wɔ asante mantɛm mu
NDC Frank Atufuo Orua John Dramani Mahama wabra wane Ghana fuo etche nkoma wane building Ghana tall edi nili swadi hunu a 24-hour economy policy etu uja. Ochre se, sa policy e ya di ebe buwa ama omayenu etu mpon. Wabra wane nili swadi hunu nu etu uja. Ama nyufube bre enkankani MPP ya menyu kuo ene wan Frank Atufuo Dr. Mahmudu Baumia ene di betu uja se, sa eni swadi hunu e ya di bia eye juma dadahada. Asante Regional Secretary Emma NDC amanyɔkuo no Dr. Frank Amoakɔhene kyerɛ mu sɛ NDC amanyɔkuo no ayɛ krado sɛ wɔne asante mantamfoɔ ɛbɛyɛ nhyiamu na wɔakyerɛ hiahia sɛ 24-hour economy no ɛbɛbɛdwa so
dwumadeɛ a yɛbɛdi no sɛ ɛnkyɛɛ biara no yɛte sɛ yɛmampanin John Dramani Mahama a wɔne ɛtu frankaa de ama NDC amanyɔkuo no wɔde policy bi bɛtoo ɛdwa a or church the muse, Nakopo ya domna, yes, you know, as Mampania. Obebua ama, a year, and Yumakua, a war on my yumuno. Yet me, a beer, Yumakuno, abribiara. And nona, ye, NDC, a war, as antimantem ha. Ya far to your home to say. Yan Sokania, infants, and passy. And the Eda 21st of Bruna Bosumi, December. Nakopo ya doma, ya shas ye wabu post office. Na ya di anantimu akofa airport runabout akofa so am runabout akofa Bepo Junction akọ Konfanochi runabout akọ Adum akọ Prisons runabout akọ Asafo interchange near the Afa Labour runabout near akọ wie dwumadie no ewo Jubilee Park
Orua Amoakɔhene kyerɛ sɛ saa policy ya NDC amanyɔkuo no afa to no so no ɛyɛ policy ɛbɛboa ɔman no ama yɛ tumpon yie paa
yɛse 24-hour economy yɛse adwuma panko a And that Ghana for a Juma Sam Anna a year your problem. And your mamma need John Mahama, at me and a diasua, Eba, Nababe, solve your problems the first Juma Sam one, then who bring us yet me too and a mori.
NDC amanyɔkuo no ayɛ krado sɛ wɔn bɛdi nkunim 2024 abatoɔ no ne sɛ nti no ɔbɛnante Kumasi akwan so na ɔne ɛmanfoɔ nso atwetwe nkɔmmɔ wɔ hiahia sɛ 24-hour economy policy ɛbɛbɛdwa so na naaboakye dankwa yi adom.